Angalia kuna mtoto hapo hapo.
Chunga mtoto.
Hapo sawa.
Every time.
Thank you.